And I know pain so on an eye. And I know pay or some minum meeting. And into an anno pay a bump a year. Now, some more dear my eno. Yet the home in Peter home. Or crown crown. I didn't answer to him for, but I'm paying me. And I know pay that was say. So I'm here, Quinya. A own one now ye. Would too many by same mood through. In a be as near so. Or in a bedu was sida, or in a bedu a ye, a fatal. Unquan now we are ye, and into a hine yet that was say, send them so. Wami a punya, a sida, needy, and munyamna, sent trumpum, a yodia. A sido, a ye you, and as you, a fatal. Yemfa was sidden. Yet I was sick, so I cry so, then so. Yet I so woe O pay ye pay ye. When I may for whom pay ye, oh, yes, to Christo deem. Amen. When we are, and I no pay ye, one my young quack. Me first up when ye so. A cheer, prophet, can a word tearful, more to mercy, more for so I no moon tear. A yam rib. Or no, any yammy, a yino, and it's an anno pay. Mutsienwa, and nepa, a be free moaba. On yammy nam, so a yamma, and it's an anno pay, which yam, a dani da mon possum chin. On yammy quinch ramo. Yo, any yanum, and then so. What can you? What can you? What can you? Wa me asem me busem etimienu enchichemu ba ko ekro na asem no watu din se enhunumu eye nshira enhunumu nshira enunti yen semre na ye bekenkan mumi entie na me asem meba Se utie me asemwa na wode me mra nsem esie onchen. Mienu, sa ubeye asunwe tie nyansa. Na wakum, wakuma ama ntiasie. Ukum, wakuma ema ntiasie. Anase, Who suffered in whom one now one man woe and ne esso a fret in tearsier and the animal of a bony may be so ha. What do you kind say in soon friend? Now, yet yamra a metsi nyansa. Now, a hanso was say. Yen soon friend, yen tiamu, and fret in tears, ye. Me a nine. So, what's your shet? Met you quine, say, jitty. Now, what bo? As your shet, so say, a cra dear, ah, a hinter. What's your channel? And when tea, Nyansa. Enfiti asie eni nyamisuro eni kristo ya toaso enum no ono na eno na wo behunu ewurade esuro na wo hunu onyankopon ho nim de onyankopon ne ho nim de oh wo yo nyame na ewurade a Oma nyansa. Na numuna nimdiye eni ntiasye efriba. Ono kwa ne wo nyansa. Eni nti. Se wu hiya nyansa. Wakano. Yakubo nguma. Osu wu hiya nyansa. Bisame. Eni nti enano penso. Mebuse muso ka. echira minu mienu ewrade na oma nyansa nanum na nimdie ne ntiasie efiri ba okura nyansa hunu okura nyansa hunu na tiefo enye echema won a wonam epe echem ne won a wonam epe wonam na pesoa oma usania ma babobo so yinyinara se ubekura at na se okura nyansa hunu na se mam se tenenefo eye echem ema won a wonam epe wonam na kwan so a onimwo enu ntie na no pei enyama wabobo sui e wose yebisa entiasie enyina efrewade enkono onu na ube hunu tenene ani atemwo na adia a etene ama okwanpa enyina emu enuanom onunkwa na wo okwan a eyepe onunkwa na maye nyansa enu nti enano pei emebusem na biu etiba ku nchichemu nso no se ewrade suro ne nimdie mfitiase ejimifuo ebu nyansa ne enkyerekyerɛ nimdi enim hunu ejimifuo ebu nyansa nim hunu ani ntia na no pai se wubu onyame asɛm so a wonim nyansa se wanfa wo ho anto ne so a wonim die woi ehifa ana abenya nyansa ani ntia na no pai wose meba se utie masamu a na wode memera nsem esie wonchen na wobeye asun etie nyansa enunti minu mienu e wose ehwehwe nyansa ne nyansa ntiti asie ene Yesu Kristo se usuro no a uye na pede ene nti enano pei wo ka kire wo ka kire me minu mienu yehia ene ama wo bobo osuo yi enhunu mu enti asie a wo se etise gite ani anom se uwo nyansa ewye ewrade wo ma Solomon nyansa na ye nyina anyim nyansa ntiti ase ani nyamesuro Solomon wa Musa sika Solomon wa Musa ahode Solomon wa Musa bibiara se nyansa ani ti ena no pei emebusam e ka kire wo se meba ye ntie nasem utie nyame asem a wo kra ani nyame nante utie nyame asem a wo wa hofama nyame wo nkronkron wo ka wo hu wo ka me ho ani ntie na anopai moma ye ntie ye nyankopon na ye musa nyansa na nyansa ntiti ase ani Yesu Kristo obama wiase nyina minu mienu eya ho fama entimoma ye mfa ye ho nto no so wono na wowo dankwa anuanom se nyansa ba wakoma mu a na nimdie eso wo kra ani se nyansa eba wakoma mu a e so wo kra ni wo kra e be hunu awade wo kra ani awade be nante ani nti ena no pe ye hia awade nyansa ye hia awade e wa kwa nyina mu ye ntimi mfa ye pe enye bibi nyame on kronkron oka ho oka me ho ani nti ena no pe ye dadwene ye hawo ye koda ana ni nyina awade ni nanso wose ye mu sanyansa na woni ye ntu anamon woka wo ye o woni me ye ni o woka ye ho o wabo ye ho ban ye o enanso enkwada so wo wo mu enkwada so wo mi mu ho ana aye awade na ahwe ye so ama de pa akye ye ye ko ye ba ni nyinara okura ye nyame onkonkon oka ye ho enti onua sene emebusam e ka kire o se meba tie masamu a e ye turodo ni pe binom e de ye hoto so e di kanfo no wo mu de ye hoto awurade so na awurade ene wo mu tu anamon eduru minu mi enu so enti ene anope yi e de ne ye ye afa ho e wose ye de ho nyina atwe no so na ye busa na wose ubusa ubehu wo shesha ubehu ubo mu nsu a mebiu e ye nasem wo ka kire wo ka kire me eni ti onua mo ma ye mfa ye ho ntwe no so ono nko a na wa adom ono nko a na ka ebem ono nko a na shesha ejina wo ye osahene oh and I no pay ye dana se woni abodie nyina wura o kan tamanto wo kan wo nto enu nti ene anopai ye obi ka kire no wo obi ka kire no mensu mi obi ka kire no o si ye musa ni ye nhwehwe ni ye mum wonu na aye wa ma de pa chin e de ne chin se yi wonu na atwe ye so enu nti ene anopai asedan kanu aye ye nkano ena asen kanu wo kan wo ye na mpan so wa ye ama minu mi enu ye da so wo nkwam minu mi enu wa hwe ye so asira wura ye no nkasa bebre ye da waseda 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 wase se nen so wa me akonya wo pe awie pe yi be me na ye hia wa nke ewu nyame wo nkronkron aye ye wura wo na hwe ye so o wo kia hu abre nyina mu wo de ye kọ wo de ye ba asidan kan enu ti ena no pei mebusam wa kire ye bebre se ye musa nyansa ya da wase se nenso wa me asem nyame wo nkronkron wo na bo soro wo na wo kia hu a da ne da wo de ye kọ wo de ye ba enu ti ena no pei fie no mum na kire kire ye ye hia wasem ai be me ye ya da wase ena no pe nyame won kronkron wa konya ni o faudi fo no mum uno afre na wie ye mre mu osi obedi wachi da ni da na wafa ne so ama wasem epie ama wo mo a aye krado ye tie nyame asem enu tie na no pe hira wo boni prophet kanewu one ne yire ne ne ma sanso ne ne tie fu a wo mo tie ho asi ho se da ne da wo betie no nyame on kronkron ena no pe wo mo nso wo mo wo koma so abisade ye ma wo na wo de wutume ye ya da wase se ne nso wa me akonya ayeyi ena ase ntontom enka chiedi amponya nkopon obanya nkopon onkonkon yonkofa senenso yedaso ewo wanim asem no wodi amaye enu ti ena no pe onua wodi ewom mi di ewom eyo no na aye yeda wase so wa me asem ewo Yesu Kristo wudin mu wasam abemeyen asedankam. Amen.